Masenze imizekelo kwimodyuli yethu yokuqala ye-probability. Umzekelo wokuqala uthi we have a bag with 9 red marbles, 2 blue marbles and 3 green marbles in it. What is the probability of randomly selecting a non-blue marble from the bag? Ithi ke le nto ukuba angakanani amathuba. Umbuzo wethu uthi angakanani amathuba ukuba sikhethe intoni ibhastile kule bhegi yethu sizobayo elitheni elingekho blue. Apha ke sixelele kuqala ukuba sinamabhastila amangaphi ayi 9 abomvu. Amabhastile ethu abomvu ayi 9 nango 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saze futhi saxelelwa enye into andithi sixelelwe eqaleni uba ayi 9 abomvu saphinde saxelela uba mabini anjani a-blue. Enye into esixeleleyo kuthiwa mabini amabhastile ethu a-blue. Okokugqibela kuthiwa amabhastile ethu a-green mangaphi? Mathathu. Sihambe ke ngoku nawo siwabonakalisa phi kule ngxowa yethu. Uthi ke ngoku umbuzo angakanani amathuba okuba sikhethe amabhastile atheni angekho blue kule ngxowa yethu. Amabhastile angekho blue ke kule ngxowa anjani? Abomvu na-green. Ithini ke loo nto? Ithi ukuze ke ngoku sikwazi ukukhathuleyitha okanye ukubala le probability ifunayo, funeke qala sicinge ngento yokuqala uba mangaphi amathuba okufumana amabhastile kule ngxowa iyonke okanye mangaphi amabhastile esinowafumana kule ngxowa. Sitsho sibale sifumanise into yoba ayi 14 amabhastile esinowafumana kule ngxowa. Ngamanye amagama, i-number of possible marbles p kule bag ngubani ngu-14, number of possibilities. Xa sele siyifumana i-number of possibilities ke ngoku funeke sihambe siyofuna la mabhastile asembuzweni okanye siyophendula umbuzo wethu ukuze sibhale unani phezulu. Ithi mangaphi amabhastile angekho njani angekho blue. Into ethetha ukuthi kufuna amabhastile anjani abomvu na-green. Kaloku umbuzo wethu uthi what is the probability of randomly selecting a non-blue marble from the bag? Ke ngoma uba sifaka isandla sethu mangaphi amathuba okuba sifumane intoni ibhastile elinjani elingekho blue. Amabhastile engekho blue ke siyayazi ngamabhastile a-9 abomvu kunye namabhastile amathathu a-green. Ithini ke loo nto sifumene unan blue. Ngamanye amagama singakwazi ukuthi kula mabhastile ayi-14 siwaziyo uba sinawo sithabathe u-2 ala mabhastile a-blue. Ithini ke loo nto? Ithi i-probability yokufumana amabhastile a-non-blue okanye angekho blue kule ngxowa yethu ngubani? Ngu-12. 12 is the number of non-blue marbles. Ithi ke loo nto i-probability yokufumana amabhastile angekho blue kule ngxowa yethu ngu-12 owahlulahlule ngo-14. U-12 owahlulahlule ngo-14 xa simbhala ngendlela esulungekileyo ngubani? Siyabona uba uthi uyangena ku-12 uyaphinda uyangena naku-14. Into ethetha ukuthi sizoba no-6 over 7. Yintoni ke le yi-probability of getting i-non-blue marbles p kule bhegi yethu? Simphendule lowo umbuzo masigqithele komnye. Uthi umbuzo olandelayo, if a randomly chosen from a following list, what is the probability that the number is a multiple of 5? Ithini ke loo nto? Ithi ubana ngaba sichonga inani nakwawaphi nala manani alandelayo, ithini i-probability okanye athini amathuba ethu okuba sifumane inani elitheni elingu-5 ophindaphindwe ngenani elithini. Kuqala funeke sifumane intoni? I-total number of possibilities. Ngamanye amagama, amanani esinowafumana ewonke kulo mzekelo wethu. Amanani esinowafumana kulo mzekelo wethu ke siyabona uba mangaphi xa sithe sababala namanani ethu, siyabona uba mangaphi? Ayi-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siithi ke loo nto izoba nginani phantsi wethu kuwo wonke la manani. Awona manani singawafumana apha mangaphi? Mayi-12. Uthi ke umbuzo wethu mangaphi amanani atheni othi ukuziwafumane uphindaphinde u-5 ngenani elithile. Siyambona u-55 uphindaphinda u-5 ngabani? Ngo-11 ukuze ufumane u-55. Into ethetha ukuthi u-55 yi-multiple of 5. U-32 no-49 yena abayo-multiple of 5. U-30 yi-multiple of 5. U-56 ayo-multiple of 5. U-28 ayo-multiple of 5. U-50 siyambona uba yi-multiple kabani? Ka-5. Uno-40 ikwayiyo i-multiple ka-5 ngoba u-5 umphindaphinde ngo-8 ngu-40 futhi noma u-40 ukwanguye untoni i-multiple ka-5. U-45 naye i-multiple ka-5 ngoba u-5 umphindaphinde ka-9 ngu-45 kuze sifumane okokugqibela u-25 onguyiyo naye i-multiple ka-5. Ithini ke loo nto? Siwafumene amanani azi-multiples ka-5 mangaphi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amanani azi-multiples ka-5 ayi-7 kwawaphi? Kulana ayi-12 sinawo. Ithini ke loo nto? Ithi ayi-7 amanani that meet our constraint. Ngamanye amagama i-7 amanani atheni amfezekisayo intoni umqathango wethu. Sifumene ke ngoku utheni ukwazi uphendula umbuzo uba ukhetha intoni i-multiples ka-5. Umzekelo wethu wokugqibela olandelayo uthi the circumference of a circle is 36 pi. Contained in the circle is a smaller circle with area of 16 pi. Qala ke funeke siqale siqaphele le nto ukuba kuthiwa i-circumference okanye intoni umgca ojikeleza isekile yethu ngubani? Ngu-36 pi. I-circumference yethu ngu-36 pi. Funeke uyiqaphele ke into oyinikiweyo ungabhidisi izinto. Siyinikiwe ke apha i-circumference engu-36 pi. I-cancel conference yayazi uba yintoni ngumgca ojikeleza intoni isekile. Kuthiwa contained kule circle yethu kukho ntoni ngaphakathi? Kukho enye isekile okanye esinye isangqa engoba esingobani? Esine-area, sona sine-area engu-16 pi. Kuthiwa ke ngoku uthi umbuzo wethu a point is selected at random from inside the larger circle. Ithini ke ngoku loo nto? Kuthiwa i-point okanye ichaphaza elithile lifumanekile kule circle yethu. Kangakanani ke ngoku amathuba ukuba eli chaphaza silifumeneyo likaphinde futhi liyafumaneka nakulena i-circle incinci? Siyathemba uyavakela umbuzo wethu. Uthi what is the probability that the point is also lies in the smaller circle? Into yethu efuneke siyazi ke uba maninzi amachaphaza esinowafumana phi kule sekile inkulu ngamanye amagama a-infinite. Futhi uthi umbuzo wethu ke ngoku kula machaphaza siwafumana phi kule sekile yethu inkulu angakanani amathuba okuba singaphinde kwa elichaphaza kanti likwafumaneka kule sekile incinci. Into esezokuyenza ke ngoku siyabona apha siyinikiwe i-area yantoni yale circle yethu incinci. Ngoku ke ngoku kuzofuneke sifumane intoni i-area yale circle yethu inkulu ngoba into ebesiyinikiwe apha yi-circumference qha. Kaloku uyaqaphela uba le circle yethu incinci sisiqingathanyana esisifumana phi ngaphakathi kule circle yethu ingakanani inkulu. Siyayazi ke ukufumana i-circumference ukufumana i-radius kwi-circumference sizokwazi ngoba apha sinikiwe i-circumference engu-36 pi. Circumference ke siyayazi i-formula yayo ngu-2 pi r. I-circumference ke yethu engu-c ngubani? Ngu-36 pi. Ulinga nabanabani no-2 pi r. Ithini ke loo nto? Ithi sizokwazi ukufumana i-radius yethu xa sohlulahlule ngo-2 pi macala. Amahlulahlule ngo-2 pi macala ngapha ngasekhohlo upi uzohlabana nomnye upi uze ube no-36 owahlulahlulwe ngo-2 okunika u-18. Ithi ke loo nto i-radius yethu ngubani? Ngu-18. Umgama osuka phi esiqingatheni okanye kwi-center uyotsho kwi-circumference okanye kumbiyelo we-circle ye-18, sizokwazi ke ngoku ukubala i-area yantoni yale sekile inkulu. I-area ye-sekile ngu pi r squared, sizothi pi umphindaphindi ngo-18 squared. U-18 squared ngubani ke? U-18 umphindaphindi ngo-18 sawufumana bani? U-8 umphindaphindi ngo-8 ngu-64. Sibeke u-4, u-8 umphindaphindi ngo-1 ngu-8. Umdibanise nalapho ufumana bani? U-14. Sihle sithi u-1 umphindaphindi ngabani? Ngo-8. Ufumana bani? U-8. U-1 umphindaphindi ngo-8 ufumana u-8. Uze u-2 umphindaphindi ngo-1 ufumana bani? U-1. Ithi ke loo nto u-144 umdibanise no-180 uzofumana bani? U-4 umdibanise no-0 u-4. U-4 umdibanise nabani? No-8 ngo-12. U-1 umdibanise no-1 bakunika bani? U-1. Wangeze nalaa-1 ufumane u-3. Ithi ke loo nto u-r squared wethu u-18 ophindaphindwe yi-18 ngu-324 sitsho ke ngo siyofaka phaa sithi i-area yethu ngu-324 pi. I-area yale sekile yethu inkulu siyifumene ukuba bani ngu-324 pi. Khumbula ke umbuzo wethu besifuna ichaphaza eliphi elilapha ngaphakathi kulaa ntoni kule sekile yethu incinci. I-sekile yethu encinci ke sithi ngamanye amagama nge-English yi-percentage ethile yentoni yale sekile inkulu. Ngoku ithini loo nto? Ithi i-area yale sekile incinci sisiqingatha esithile se-area yale sekile enkulu. Andazi noba siyavakala na. Masigqithele sithi ke ukuphindela umbuzo wethu sizothi i-probability that the point also lies in the smaller circle sizoyibhala nje phaa. Sayibonisa lo mbuzo wethu akusizukwazi umbhala wonke phaa, sizobonisa nje ngesisikhombiso. Ithini ke loo nto? Funeke kuqale sifumane intoni? I-area yantoni yale sekile incinci, ngoba sifuna kwathi i-probability that the point also lies in the smaller circle. Ithi ke loo nto u-16 pi sizomahlulahlula ngabani? Ngale area yale sekile inkulu u-324 pi. U-16 pi owahlulahlulwe ngo-324 pi usinika bani? Upi nopi bayahlabana. Siyabona u-4 uyangena ku-16 naku-324. U-4 uyaka ngaphi ku-16 uya kayi-4? U-4 uyaka ngaphi ku-324 uyaka ngaphi ka qala siqale sijonge uba u-4 uyaka ngaphi ku-320 uyaka-8? U-4 uyaka ngaphi ku-4 uyaka-1? Ithi loo nto uyaka-81 ke u-4 ku-324. Sifumene ke ngoku intoni? I-probability that i-point ethile ilalaphi siyayifumana ikule sekile inkulu. Futhi ekubeni ikule sekile inkulu ikwakuyo nakule sekile ingakanani incinci. Ukuze ke ngoku senze loo nto funeke sithini? Sikhalkhuleyithe okanye sibale i-area yale ntoni yale sekile inkulu. Enkosi, masithembe ke ukuba utheni uvile.